I'm gonna make you mine. Taking away my sin. Maka no ne me onye dara ga buru onye kwoto. O ne me Bye. Ekele diri diwe Onye mama ne me mama onye naanị ya na-ekwe nkwe mee Igbochukwu aka ike gị na-eburu m agha Igbochukwu onye naanị ya na-ekwe nkwe mee Igbochukwu aka ike gị na-eburu m agha
Igbochukwu onye naanị ya na-ekwe nkwe mee Igbochukwu aka ike gị na-eburu m agha
Igbochukwu
onye naanị ya na-ekwe nkwe mee Igbochukwu aka ike gị na-eburu m agha Onye naanị ya na-ekwe nkwe mee Igbochukwu aka ike gị na-eburu m agha
E nwere chi dị iche iche n'ụwa Abụ chi ejiri aka wee Ha nwere ntị ma ha anụghị ihe Ha nwere ọnụ ma ha ekwughị okwu E nwere mmụọ dị iche iche n'ụwa Ha niile bụ ụmụ mpịampịa mmụọ Mmụọ ọrịa na mmụọ ọnwụ
Ọkwa ịnyịnya anụ
Ụlọ bụ ụmụ mpịampịa mmụọ
Mmụọ agaghị n'iru
Mana iso na ụmụ mpịampịa mmụọ
Mmụọ
agbasa mba abataghị ihe Mana iso na ụmụ mpịampịa mmụọ
Mmụọ
ichi na mmụọ iyi Mana iso na ụmụ mpịampịa mmụọ Ọkọkọ bi ọkọ Ụnụ ncha bụ na ụmụ mpịampịa mmụọ Igbochukwu onye naanị ya na-ekwe nkwa
Onye naanị ya na-ekwe nkwa
Aka ike ya na-eburu m agha Igbochukwu onye naanị ya na-ekwe nkwa Igbochukwu aka ike ya na-eburu m agha
Igbochukwu onye naanị ya na-ekwe nkwa
Igbochukwu
aka ike gị na-eburu m agha Onye naanị ya na-ekwe nkwe Igbochukwu aka ike gị na-eburu m agha
Ike dị n'elu
Ike dịkwa n'ụwa
Ama n'ike dịkwa n'ala
Mana chi karịrị
ha Ike dị n'ebe niile
Ike juru ụwa niile
Mana ike chukwu
karịrị ha niile Ọ karịchara ha
Chukwu ji nsọkwu ọnụ ya
Onye ọnụ ebube
Esi igwe n'ala dịrị
Igbochukwu onye naanị ya na-ekwe nkwe mee Igbochukwu aka ike ya na-eburu m agha Igbochukwu onye naanị ya na-ekwe nkwe mee Igbochukwu aka ike ya na-eburu m agha Igbochukwu onye naanị ya na-ekwe nkwe mee Igbochukwu aka ike gị na-eburu m agha Igbochukwu onye naanị ya na-ekwe nkwe mee Igbochukwu aka ike gị na-eburu m agha
Chinenye ndo
onye naanị ya na-ekwe nkwe mee Igbochukwu aka ike gị na-eburu m agha
Chukwu n'ezie Igbochukwu
Igbochukwu
Ike ya na-eburu m agha
O nweghị onye yiri gị
Ọ bụ ya karịrị chi niile
Onye
ka bụ Chineke
Onye karịrị
Chineke dị echere m Onye nzuzu dị ka mụ Ọkwa mụ gị na-echere echiche ọma Eligwe ikiri na-ata gị mma Ọnwa na kpakpando na-ekwukwo otito gị Efe ka ekele
Ha
na-asị Chineke bụ odogwu
Ike
Onye naanị ya na-ekwe nkwe mee Igbochukwu aka ike gị na-eburu m agha Igbochukwu onye naanị ya na-ekwe nkwe mee Igbochukwu aka ike gị na-eburu m agha
Igbochukwu onye naanị ya na-ekwe nkwe mee Igbochukwu aka ike gị na-eburu m agha
Onye na-eme mma
Onye naanị ya na-ekwe nkwe mee Igbochukwu aka ike gị na-eburu m agha
Igbochukwu
onye naanị ya na-ekwe nkwe mee Igbochukwu aka ike gị na-eburu m agha
Igbochukwu
onye naanị ya na-ekwe nkwe mee Igbochukwu aka ike gị na-eburu m agha
meze chukwu nye mere mma oya mekwara meze o mekwara meze o mekwara meze chukwu nye mere mma oya mekwara meze
o mekwala meze o mekwala meze
akama jawala o
oya mekwala meze
o mekwara meze
o mekwala meze chukwu nye mere mma oya mekwara meze
onye chukwu mere meze
I'm